balo inzima hluphe kongonda ziyothetha ngam balo inzima hluphe kongonda ziyothetha ngam uyinzima ndim umbhali wemibongo ngentlungu ekuphileni kwenyama lunina waxexeza nendoda etshatileyo ukuzaba uyalanywa ndiyafunga noba ndifunga into endingayaziyo ndifunga utata imvumba le nto endiyipheke ngaphakathi kumlibiza intombazane gqitha ngendlela ungathethi kakhulu hleze kuthi kanti neyakho ebuzwapha banelo inzima hlupheko ngondaziyothetha ngam ndimoncindilelo nzima wabamba inja ngendlebe egqitha wagila amaxhego ebuhlane esitya waqhawula amaqhina kasathane etsiba wagqibela ngokukhuphilulwana endlela elingenantsiba ndimo betshayelela inkundla khupha igqubusha lengcuka phantsi kwefele legusha bendibatyumza ukuba inyaniso bayayinyubula beyiguqule bebebuxuka into yokuphunga kwabanye embezana bendingumathunga apho kungasondele mavila ndifikile ndikufungela selufile ndinesidima ukuba krobe ngefestile ndipheke igusha nebhokhwe embizeninye ngamazwi ndidlala intonga ngengqondo ndibetha umlenye ndisisicukujeje ndijojile ndibalasele ndaba zam ziqhayiqha izicabisa umlomo ivila likhumbula ubuthongo kum yarhawuzela ingqondo kuba imfundo ligoqo ubani lo inzima ubani lo inzima ubani lo inzima ubani lo inzima hlupheko ngondaziyothetha ngam uinzima ndim ohleka nabahlekayo alile nabalilayo anike imbeko umntwayo ungayifuni kuyongenayo ningawugawulilo mthwepe ebhatri ngemincele kuba phantsi kwabo kade kusonjululwa imicimbi ndivuma kradula amaqhetala ngobona amaqweqwe lencwadi awuyifundanga kwasemva ekhaya wena ozibiza ngenzima bebengayityi intloko imvume endingabanikanga mna bendingakhonyi nedyongwana ndingunyawuza uthahlo ndayeni ngokuzeka mzekweni amazinyo am zizinqindo phukele ntanyeni iqhalo nesaci zancancwebeleni xebe kaloku mawethu mandinabele sisithebe emtsheko ndizalelwe ngobucukujeje inkundla kokomkhulu ibindima othayitshayelele ungaxeli umgqakho ebangelife esithi mayibhoko uqunzima inamamenemene ndichapha ndixela ichwili ngichophe manxebeni kumayelehyele kuthiwa inyathi buzwa kwabaphambili ngubanophambili ndiminyathi indlela ebuzwa kumakwedini.